Qala sikhuluma, qala sikhuluma. Uhlelo uhlelo lokuzawuhleza ohlalo lokuzana ohlalo bemzo.
Eh shabaphamu, eh shabantu abanama data, sibayeke kancane o free mode. Ngihleli nayo ohlalo bemzonda la, kusakhuluma inhlavuzela ngayinsizwa. Umfana wamavika amkhonto, eh namasihlabela amavika amkhonto, nginomhlelo umfo kaNdlovu nobongani wakaNgcobo, siya senze kanjena. Awuzwa intambo.
Nazonke. Sala nje nisiphindlebe ke lapho. Okuninga kufuna ijina ke.
Yes, I will speak.
So, we'll have a lot.